Welcome to yet another edition of Easy Kikaba News. It's been a while, guys. Yo, sani kubela nini, but it's good to be back. And you know what? Kaupeka inguenguru, kungaba, kungaba, abantu bangakuboni. Because we're bringing something big namhlanje. Leyo sidiyo sani kubela kudala, guys. We've been cooking something big. Le interview enkulu kangaka niza kuyibona namhlanje. Kamalam kumafavavuma Easy Kikaba News. Uyasaza kushumana khona amakhasi onxibelelwano Facebook, Twitter. Did you twist that? Facebook, Twitter. Okay, Twitter, mhlawumbe. Facebook, Twitter, and Instagram. We are smart akhona. Ukanti ke ungalibali to
subscribe.
Don't forget to do that on YouTube. Easy Kikaba News. Sirulibonile undwendwelwethu. The legendary. Wow. I was looking at the profile yakhe ndavela ndabila ndavela tane chicken bumps zokwenyani, guys. I mean, rubbing shoulders with a legend. I'm telling you about the legend in theater and film industry. She's well known. A well-known actress, director, translator, community theater facilitator, arts activist. I like that part, the arts activist. Yenye izinto azakusixelela ngayo. A true veteran Mzansi of the television and theater, an award-winning performer and artist with more than 35 years of experience, both live and recorded performing arts. Kusashukushuku mabakti akneta! Uho, velabi! Masamgele, Mrs. Joyce. But better known as Mama Utoko Njinga. Mama, wow, I've got goosebumps.
Thank you.
Wow, I've got goosebumps. To complete the verse, I need to move by. Tina Pako came right. So since now, the area is like a punch. Come on, go see my sabo. We go to Bella. We go to Bella. We go to
Bella.
Welcome, Mama. Wow. Welcome, welcome, welcome. I mean, Lilu, the best collector, the recorder, but ukufumana kwami two book dibana nawo ngoba that's one interview we need to come back with a bag. So sibuya nawe namhlanje kwi Kikaba News. Abantu ke bayasilandela lapha ku YouTube, check us on YouTube channel. If we missile le interview and yazi loyifunayo, Mama, without waste pressure, I know sokubamba use opera house ubusy plowing back experience yakho lebenthetha ngayo of over 30 years. Je xa ubuyisela umva, can you take us through journey yakho? How did you get into acting? Uveleke kuthi
jonga ikhere kuthi idolophana wakulinga umtest
siyazi nama orange
yabe ikhere kuthi idolophana dolophleya hlala ma people ali hlala abantu phaya wakulinga
abantu bathi sinyana bathi madokotela akhe kuthi uthatha ngefarm
njalo izolo elinye ndingena e-police station ndoxinfiza isazisi sami qela ubethelwa isazisi uthi ubhuti ondincedayo uthi axinfize athi awugqiba ndijonge athi o okay mama ubekwa yinto
nadibanisekekuthi
ndithi mna ndingowala bebhishipa athi ebhishipa
ebishipa yona yona
apha ajonga kanti ukuthi apha ndizimfoka uba uma singaxabani kusekhaya ebishipa ndize inkuni ndakha amanzi ndawathwala entloko ndasenga ibhokhwe ndasenga inkomo ndakhaphela ndafunda akukho nto ndingayenzanga
ekulaa
bishipa into yokulayo ke kuba kungakho ixesha lokuba ndigqithele kwibanga elingaphambili after ustandard 6 kwafuneka ke ndibheke ekapa. Nantsi ke ehlekisayo, ibuhlungu kodwa yahlekisa.
Sawuzama ndingahleki.
Kuthiwa ndizawungena eMarymount boarding school apha
eTinarha.
Ndiaplayishelwe ndigqibile, kulindele uba ndiyongena ngoJanuwari. Fika umama usebenza ungunesi phaa eCare Good TB Hospital. Tatomkhulu wam ulungisile undibekele izinto kusho ukuba
ushiyekenompako
ushiyeke nje umama mafike netranka enezinto eziphathwa e-boarding school. Fika umama mani neetshomi zakhe afike esenje nje athi tata makaye ngojuni.
Ngojuni njani
aye andirholanga phetha ama-apile ayi-9 nine. Yonke into yandike kapa abe ndiphumile care ukuthi ngolohlobo mama muzela ama apply nine yes. For uba ndihambile eboarding school
yes. Yes.
Ndenzelwe ke mos la mafutha afrayishwayo afakwityuwa mafuta ehagwa mafuta enkoohandizokuthiwa
eposikuluanjengeeyekeuyendilambisa
ndabe ke ndiyabuyela ekapa ndandivele ekapa ke kakade utata omkhulu wam ngowasekhelikhuti ndabe ndibuyela ekapa ke ndiyofunda ekapa ngolo hlobo.
So okwakuadaptha ukusuka ekhekudi ne-city life ikapa likhulu kapa ludumo kwaba njani la transition?
Kwakungekho lula kakhulu mafa, kwakungekho lula kakhulu because ndiqhele ndimtshilo ngos ndathi bendisengeibhokhwe. Ubuyela kwam ekapa ndibuyele eshibhini.
Nkosi yam.
Utata omkhulu wam akayeza kuthengisa utywala.
Akayeza kuthengisa into endawuhlala kuyo.
Uthe mandibheke esikolweni. Can imagine ke. Kodwa ke ndandingumntana apho wayethanda ukwenza izinto. So ndafika ke langa high school ndangena kwa-netball andayidlala i-netball kwakhalwa ngam.
Nathi intombi yasekhekudi ifikile, nathi intombi yasebishop
nje
ifikile kapa.
Ndabe ndifikile.
Wow.
Ndabe ke ndiselanga high ngolo hlobo.
Wow. And the challenges owafacana nazo through le transition yakho yokusuka ebishop nokubheka ekapa sikhona sasikhumbula.
Man into endiyikhumbula into yoba ukuya kwam elanga high school ndanditritwa mos kuyatritwa esikolweni noku umntu uyatritwa kodwa xa uvele emaxhoseni ingathi utritwa ugqitha abanye abantwana. Kodwa i-challenge endandinayo kukubethwa ngoba kaloku xa ungafuni ukwenza izinto uyabethwa. Ekubethweni ndayijika yonke loo nto ndaqonba andizobhulishwa. Andizobhulisheka. Xa kuthiwa yithi ntwintwintwinti icula njengepiano ndithi mna kuthiwe thula thula phuma
ungabantwana babematile ndana bekhuleni kwa
ha-a ndandingamathanga qha I think ndandi abantu babeattractwa koku kungamathi ndandisezizinto ba-attractwa yiloo nto uyathetha nde uyathi uyathi ndandingamathanga kodwa ke yonke into ndandiyenza ndandi exaggerate everything that I did to take away the spotlight from myself.
Wow.
So abantu bandonqene baqoma uyathetha
uyathetha lwa kanti umyekile and then isakhono eso actor ke usibambe iphu usibambe usesekhaya okanye yinto ezoqinga ukusekapa.
No ndisesekhaya ekhaya umamam was a jazz singer and a nurse umalume wam i-first born yakokwabo wayeyidrama then omnye umalume wam eyi-bass guitarist so laa nto yomculo nantoni umamam wayeyi-actress so yayikhona ekhaya ndikhule ikhona ekhaya though ke izinto zasenzeka ejoburg kwafuneka kufika abantu baserhawutini ukuze sibone izinto but yayikhona ndivela nayo from ekhaya.
Uthetha ngejoburg but when you chose to go to Cape Town yet unale nto ye-acting. Why did you go to Cape Town rather than Joburg?
E Cape Town ndandisiwa kuba ndiya esikolweni.
Okay.
Ugqiba kwam esikolweni ndaba ngunesi. That's another element yayikhona ekhaya. Kwakho amanesi.
So yayilubizo le nto yilunesi. Ayikariya nje lubizo.
So ndabe ndingena ngolo hlobo ke yayiikariya. Ndinxibe i-uniform emhlophe ndivele e-maternity hospital to deliver ii-babies. Xa ndisehla ndibheke esitishini. Ndibone ibhena ethi actors wanted auditions at Space Theatre.
Okay.
The shy UTech. I never went back. Ndayithumela loo uniform.
So yaba lusuku lwakho lokugqibela emsebenzini. What and is?
Azabuyi kuzabambandi. That was 1976 ngoMay ngo-1976.
Wabafowunela what and is Briggs? Briggs
and ndathumela nje obheke emsebenzini wasehambe.
So wangena kwezi auditions saqhuba kakuhle.
Ndaqhuba kakuhle ngoba ndathathwa. Ndandingenabhati mani mandiyithethe loo bhati mandithethe loo nto ndisebenze siphefume ngujune july august september october november ndandingathethi nelinye ilizwe landicula qha
uyi-extra
ah ndandiyo-extra sasingekho i-extra ngoku i-extra ilenguje ngoku mani mafa mauwisele umva mani ngekho zi-extra
abantu uninzi lwethu ke thina ke sibone kuvela phi and ndiyacingelwa abantu abaninzi basakhona bazakubiza ujoyce abalazi eligama likamamutoko I was like, I'm going to go to the house.
Other characters in that is Lala after Uvelapi Dingati was my second television, if not third, with television. But what was nice was because me comedy, so I was free to do so many things, to say so many things. So I kulapho ngiqale nekhona kahle ne television.
Wow,
Uvelapi.
So I industry that we compare it to, and then what can we say ngayo both on theater and nase TV?
Ikhulile industry ngexesha lethu kwangekho university ethatha abantu abamnyama, kwangekho colleges indandizazi mna eyathatha abantu abamnyama. So ngoku people can go bayoyifunda le nto, people can create, people can direct, stage manage. Kuthi yayinye yaitisha qha yaqonda ube ungayazi enye into ngaphandle koko. I-industry ngoku pays better.
Okay, that's good.
It pays better. I was doing a show at Space Theatre ngomnye unyaka ndandirhola i 20 rand ngeveki.
20 rand lengaphumina songa ngoku.
20 rand ngeveki ndixela ungaxokisi ndandirhola i 20 rand ngeveki, but it was exciting for me because I was on stage, I was learning, sebenze nabantu abane techniques abanazo zonke ezo zinto. So it was my university.
So that we regret it, but take a bonus, ma'am, up, damn, but also with an acting as a pair. So in the night, passion and
a passion and my territory of health restrictions. What was in Dwendan Conba, the Alonu Matron or Colonel Alonki Tesha, go back. You can't say no. Umdana, if you change your napkin, go to an hour, go to a napkin, maybe change your or three. Those kind of things, like in the seal and the little title, and didn't change it. Metro Nile, like in a soul, Palang, Palang, three.
So, Mama, you got into this industry. So, the corners is in the job, we stated and we talked about who corner universities and now. So, we are one getting our empowerish and so Napa will be food as easy.
Kakulu, that's empowerish, Kakulu, that opens up business studies, that opens some community project, that sends a university. Mm-hmm. Yase Pretoria yakwa drama la where you need to as a community mhlambe kukhona i fourth year students that can teach you bona bafumani marks thina sfumani certificate. Wow. Those kind of things so yeah, when I turned 40 actually I went back to school full time. That's why ba ngoku ndiyofunda, I must do this.
Wow.
I must go back to the theater and yes ndoba I can do ABC.
Wow.
So ndaya ndafunda nangoku ndisakuthanda ke ukufunda. So ndawozibiza u-certificate junkie, ndiyijunki xa kuthiwa
uthethile
ndiyangena. As a result ngoku I'm doing that for abantwana phaya eKerkud, umntana umpasile umetric uhleli ekhaya azange kubekho imali. Ndithi kukho i-course ethile, it's a 4-week course, it's a certificated course, ndiza kubhatalela hamba. Ndiza kubhatalela hamba. So I'm doing those kind of things where iThoko Ntshinga Foundation that I established is gearing up, iyaphika apha, and I feel uba the day i-foundation yanemali engenayo, I'm taking those kids back to school. Because akukho mali, akukho college kufutshane.
And the unemployment ingaka.
No, ingakanani.
It's better. See, I have talk of Ntshinga Foundation, Mama. Kabe, safuna ujonga ezi ze acting now. Do come on. Yabona ke lo ba, okay, niyohluka kwe actors because we actors zangoku bona bakhangela imali, but wena uthi no, ubhatalwa bhetele.
Uyabona ngela xesha likavelaphi, for instance, yayincinci imali ngexesha likavelaphi. Wawuqonda uba ayikho enye indawo ubhatalwa amahlobo. kodwa I consolation sasibhatalwa better kunosigoodies naye.
So xa ndincokola nalakho hayi ningcono
sinikwe sasebenza nobhut Sam Williams wayengayithathi nonsense nakubani na kuthiwe ibreakfast izawuba sisonka esibrown nepaloni nekofu afika uSam Williams athi do you know what is mixed in this
cologne?
Okay. You know what is mixed in this cologne? This junk is all out of the butchery and you pick it up and bring it to us. So, sasibhatalwa better, I treatment,
yeah.
But still.
Wow.